Babangivala mehlo ngenjulo ngathatha usiba ngayivala lenkondlo. Njengesisekelo sempilo yami ngivala mehlo ngenjulo ngithatha usiba ngiyayibhala lenkondlo. Ngizokhuluma lamadoda sixoleleni asizinzi. Ngizokhuluma lamadoda sixoleleni asizinzi. Kuchelwe ngamanzi adungekile nathi indlela esikhule ngayo. Amadoda behlukumeza phambi kwethu kwakobani unconywa kwendoda ibulala. Babizwa ngamagama omtsizwa libavuka iqunga bebizwa ngeziqondisa zigwagwa. Pho thina lingangasivuka kanjani iqunga? Bedla mpontshwana khuzowabona amakhosikazi ebulawa. Asha unkosikazi azabe kunyawo emqaleni imthetho ingekho engeke abuyele ekhaya. Akhumbulele nyongo asidini isililo. Abanye sebehlalela iy'ngane zabo, abanye basebefela khona emshadweni. Sibhace ngemfanti yezicabha sibuke eyodlama imbewu yakheke emthanjeni yegazi. Nabodadewethu bangayifakaza le ndaba, angithi besibhace nabo. Ngizokhulumela amadoda sixoleleni asizenzi. Ngizokhulumela amadoda sixoleleni asizenzi. Umama ubeshawa phambi kwami ubaba athi iyona ndlela yokulungisa izinkinga. Ngephutha elincane udadewethu asibelethe isikhuni ngikhuze baba uyamlimaza. Ngishawe ngembibizane ngibhangqile isicabha ngilala ngidumbile ekuseni kumele siphumile iy'nkomo. Thina sifunde phansi kosizi kodwa singaliboni. Uqhuza ukuhamba ngonya uzipho lukulahlekela ukhumbule yobudoda ayikhali ubekezele. Nothisha bangayifakaza le ndaba besingakhali. Uhlupho siyilona amantombazane ezithobile esikoleni sekhaya udlame ngihlaliphi. Thina sazi uthisha ngesizotho efundisa amantombazane uphakamisa mzwanga. Kufanele ungezwa izidakamizwa usuyazidla ekuphendula. Inhliziyo ibhejibe bofu bayihleke indaba eklasini enebhadi intombazane ishayeke. Thina sikhule sidlala umasigcozi xatshwane ipani likhala ekhanda. Okwakobani iy'ngane sidlala ngodlame. Indaba isuka lapho-ke. Ngizokhulumela amadoda sixoleleni asizenzi. Ngizokhulumela amadoda sixoleleni asizenzi. Ubuye nengozi kuthiwe usukhulile. Sikhule sidlala induku, sidlala ngokulimazana. Thina sikhule intombi iqomiswa ngenkani, iy'ngane bezaliswa beshiywe kanjalo. Kona zona bezikhula, zikhule ogogo bengomama, umuntu wesimama engelitho kuyinto yeduku. Besinika ukuhamba siseva amakhehla, mfana khipha ubuthi besifundisa. Udlame lubusa imithetho ingekho amalungelo engatshaliwe. Unkosikazi ebanjwa ngey'ngane eziwu-11 uguge ngeminyaka ka-40 ethwele okunye ebelethe okunye ephushe okunye bekhonjwa emasimini ukuyosebenza bengavunyelwe. Asisathuki indoda beyisempini igazi ayilesabo isibindi sokubulala wasithola khona. Ukuboshwa kwamadoda kudume njengey'nkinga zazuma. Ngizokhulumela amadoda sixoleleni asizinzi. Ngizokhulumela amadoda sixoleleni asizinzi. Thina sazi uba besegoli ehostela ngokugasela mshaya umama phoyisa efuna isibhamu. Ibhuzu lihlala esiswini onamasonto amabili umfowethu ngimswele. Kube bovu phansi igazi ligijima ngemlenze sula bemshaya bemtshela. Udlame intukuthelo kuzakhekele. Izimasela zegazi elingenacala zikhula ubusuku nemini. Mhlampe nizoyizwa kahle le ndaba ma ngithi besidlala ufihla bhande siziqeqesha ngokugebengu ufakazi amathoyise zibhamu. Sikhule kuthiwa ushawa intombazane belipheka beliphaka besifunze udlame. Thina besijeziswa ngey'ngadi yikho singazifuni kodwa yona iyaphilisa. Eyamadoda ihlula abaluleki bengqondo indaba isemathanjeni. Emasontweni singenile zevatho sizembathile ubulwane bavuka phakathi ebukhoneni benkosi. Eyamadoda ihlule omama bomthandazo ngolwesine bekhulekele zabo ezisemajele. Ngiyasola nemishado seyibhidliza ukuba khona kwamadoda. Yathi inkosana imbungu ingalubeka udaba yaseyenabo ezweni. Ngivala amehlo ngenjulu ngathatha usiba ngayibhala le nkondlo baba njengesisekelo sempilo yami ngivala amehlo ngenjulo ngathatha usiba ngayibhala le nkondlo ibhalwe inkosana iyase ihaywa nguyo futhi.